So yeah. Moon Zion.
Hurry up.
Anza, yanzi shi, ngoje, ngoje yanzi shi. Sia kianza dobu na anza pia. Sitaki ipote, ipote bit, eh. Ah, chukwe, ah,